is over today.
Things are expiring. Zinto se miaka. Esikhathi sayibamba impilo yakho. Esikhathi samelana nempilo yakho. Esikhathi sakwenza ungayiphambili. But namhlanje the expiring date. Abagulayo bayaphila. Abangaboni bayabona. Okuvaleka into zabo siyavuleka. Amabhizinisi abo abanjwe isitha ayaqaqeka. Izinto abantu abayikhulelwe ziyaphuma namhlanje.
Ukuthi izinto engahambi kahle ekhaya then engawubona umshado ufile engambona umntwana egcwele amadraksi kodwa amthathe njalo phakathi nobusuku ayohlala naye kwi-upper room afika athi umntwana wami